This is for you. This is for you, young people. I believe in you. God believes in you. You are dynamic. You are powerful. You are going to change the whole world. Power and energy is residing in you. I love you. I love you, young people. Ooh. Tell your neighbor. Tell your neighbor. The God of this house believes in you. The God of this house believes in you. You are dynamic. You are unstoppable. You are dangerous to the forces of darkness.
Dumela mbabuhi mo malapeng san bonane babugele la phemakhaya ya le dumedisang ke kopano mokwena lenane ho lena le letle la ntate mo apostola lenane ho la Tyrannus Apostolic Church pele nka ka tswela pele lenane ho lena la ka jeno ke rata ho nka nako ena ke lebohe ntate mo apostola jwalo ka mthei le metapelo wa kerekene ye ntle ka ho mfa sebaka le monyetla ona wa hore ke tlo bua le wena lenane ho lena le letle lenane ho la ka jeno ha le tshwane le manane ho amang uhlelo la namhlanje alufani nomahlelo amanye ngithanda ukuthi before ngiqhubeka ngohlelo la namhlanje awuthathe iselfone yakho uko SMS ababili abathathu rumela WhatsApp ubabulelele hore lenane ho la ka jeno ke lenane ho letla ka ditaba tse monate nate ako bue mo le nteng ro shebile lenane ho lena o le hokae awukhulume nathi lapho khona mbukeli ukuthi ubukele lo hlelo ukuphi mama baba akuvuse umntanakho lapho ekhaya umtshele ukuthi lo hlelo lanamhlanje lokuphathela indaba ezimnandi nomakhelwane wakho umtshele ukuthi lo hlelo lanamhlanje luphethe indaba ezimnandi lenaneho laka jenu kilinaneho labantu abasha uhlelo labantu abasha runa hari bathu bathetsang ibile hari bathu bathetswang by the way yona ya bua mona ke mokwena ka sfane isinjolo ka haba bangata batho gore ke mojalefa ke ngwana wa ntate mo apostola eya ke ngwana wa ntate mo apostola empa ke ngwana wa ntate mo apostola smoyeng yo ntate mo apostola a ile nga e hulisetsa yena baba ba rona re fitlile ka ro kerekena re le bana re setse batswadi ba rona morao empa ra bona bohlokwa ba tsebeletswena sifikelana singabantwana abanye bethu singasebenzi namhlanje siyasebenza ngenxa yemfundiso zaleli khaya njengoba ubaba umpostoli wasifundisa ukuthi imfundo ibalulekile thuto ibuhlokwa re le batho abatsha ke rata hore wena mothe motsha mo shebile ngoleteng tirano ke sekolo sa moya ke sekolo sa pholo ke rata mantswe a ile ngabua ke mongwa basebetsi mmoho le nna jwalo ka meetapelo wa batho abatsha ka ro kerekena ke rata mantswe a ile ngabua ke mosebetsi mmoho le nna mosebetsi ngona wa mrena are ha o batla ditaba tsa ha mkwena ya ha mkwena ha o batla ditaba tsa ha mfukeng ya ha mfukeng namhlanje ke mbukeli lapho ekhaya ngokuphathela indaba zaleli khaya ku tshwaretsa ditaba tsa lelapa lena ditaba tse monate rona re tsamaiswa ka thuto e seng ka thero jwalo ka ha tirano e le sekolo sa moya ha o bulele hore ha o le motho wa moya ha o ya lokela hore o ye sekolong ke re ho wena mothe motjha le ha o na le moya o hloka o rutehe o ntshetse dithuto tsa hao pele hore o tsebe o sebetsa o tsebe ona le bokamoso bo tshabileng thuto ya ntate mo apostola ke hore re le batho ba batjha re hloka re bale re rutehe hobane thuto e keke ya re phoqa ubaba umpostoli uye wasifundisa njengabantu abasha ukuthi singabantu abasha kumele sifunde ukuze sikhubeke empilweni zethu ene mfundo ayisoze ikuphoqe ene risantsa ndile batho abatsha ka ro sidi ba sesa tirano re a rutwa moyeng re rutwa le hape le ka tsa bophelo gore re le batho abatsha re hloka ho phila jwang re a phila ka ro kereke empa ka ntle ka mane kona le bophelo hape bo re hloka ngo bophela kunempilo okumele siphile futhi singabantu abasha yeo lengwe hore re hloka rutehe re bale jolo ka batho abatsha remember this words education is the key to success ke re ngwe wena mothe motsha le ho tsana ka ba le moya o hloka o bale hore tsebo thola msebetsi o ahe bokamoso ba hao ene wena mothe motsha ya ile nga thola ngwana hai ha bulelo ro hloka o tloela sekolo o hloka o ntsetsa dithuto tsa opeli Now ungumuntu omusha uye watholela umntwana ekhaya is not a mistake. Hamba uyofunda uye esikoleni ukuze uqhubeke ngempilo yakho akuphelelanga lapho. How ya fella mo? How so wile wathola mwana? Hudisa mwana how? Uye esikolong. Lenane ho lena la kajeno go tshwaretse ditaba tse monnati nati, go tshwaretse mapaki a monnati jolo ka ha buka ya dibuka e re mohlotse mobe ka lebaka la lentswe la bopaki ba rona semhlolile mobe ngenqa yezwe yobufakazi bethu. O seke wa sutha lenane ho lena la kajeno go tshwaretse hape le thuto e monnati a ko shebelle le hona mamela thuto e monnati kena e tlang ka ntate moapostola a o lalele. Naye mfundiswe mnandi eza ngoba bompostoli.
You're watching Apostle Simon Makwena.
Mujimu teng maharenga
kono nkulunkulu phakathi kwethu
Mujimu hasokete ka
akakaqedi nkulunkulu ngathi
ngithabile tsatsing lena la kaje
jabulile namhlanje
usompuwa ke mahojima
sanishwa ngamazulu
kuba miyetapili wabontate wabomme wabahlankana le barwetsana babahle basifana
kuba umholi wabobaba nabomama insizwe nentombi ezinhle kangaka
iphutha kamatsatsi wohle
yasibuza nsuku zonke
awu Mujimu king intenhle hakana
ukube yini nkulunkulu
He's omniscient. omnipresence. He is everywhere. He is in our midst. And if God is in our midst, His fullness is in our midst, and anything is possible. There's gonna be a turnaround experience. Stop committing suicide. Based on temporary circumstances. You have your spiritual father. I'm a man of God. Anointed of God. The power of God resides in me.
Stay tuned. Young Entrepreneurship. Apostle Simon McQuenna, man of God's mission statement, is reaching people and reviving lives. He aims at empowering young people through mentoring them into entrepreneurship. Young people are dynamic. They are powerful. They are unstoppable. And the apostle believes that they are the now and the future. He aims at raising multi-billionaires from the ground by reaching out to all those young, ambitious individuals who need educational assistance and who want to start a business, grow a business, sustain it, and equip them with financial management skills. 1 Timothy chapter 4 verse 12 says, "Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. The aim is to also renew their minds, getting rid of an inferiority complex, building them psychologically, emotionally, physically, financially, and above all, spiritually. You're watching Apostle Simon Makwena.
My future is bright. I'm doing you a favor. Very soon, I'm going to double story. Success. I'm believing God for prosperity. I'm not only believing God. But I'm going to work hard. I'm going back to school. I'm not going to be a dropout. I'm going to study. I'm going to work hard. I'm going to position myself for 2030. I'm going to study. Future. I'm going to study. It's not by power nor by might, but by the Spirit of God. I'm going to push you into the center of God's will for your life. I love you, young people.
Be a boyfriend, girlfriend.
You must study. Education will never disappoint you. It will stick with you. Even during difficult times in your life. Your education will always be your darling.
There is one thing engakwangi thethwe apha about education. Uthe uSis Charmaine ayithetha, ayiqala uthetha wathi I profession yam I'm a nurse. Since I'm a drop out of schooling. Ndaqonba lo sisi uyandichokomisa. So after iPasika ndiye ndathetha nabantu bendihamba nabo. Ndathi guys, I'm going back to school. Then I funa information. Kwathwa klenda ubeni funa ku information. 6 and 7. There is a registration. So next week, guys, dipa. Yeah. Go July. So when this is called.
One verse. Ephesians chapter 6.
Book in Ephesians 6.
Verse 1 and verse number 3.
1 to 3.
Listen to me. Two things. Go and conquer the world.
Hamba yonqobe izwe.
Lalela mntana.
Go and conquer the world.
Hamba uyonqoba ilizwe.
Don't be timid.
Ungasabi.
Don't fear anybody.
Ungasabi.
Respect people.
Uhlomphe umuntu.
Don't fear them.
Imboska bathaba.
The good one. Conquer the world.
Hamba unqoba ilizwe.
Ube umtirano for life. Yes.
Ube umtirano for life.
Uyibambe lento yase tirano yeso.
Uyisware into yeyabo.
Uyibambe. Get in there. Get into the territory.
Ukene bona.
Take the world by force.
Ungele fatse kama.
Usikabathaba. Hawurepurepe man. Ngonkuhlo.
Hawurepurepe.
We have created a platform for you young people.
Sesidale ithubele
injalo. Uma sikhuluma ngama beauty pageants.
Ungene
na. A church is not a place to hide.
Asitulo ya uyipata kereke.
Awungizwa ukuthi inkingi. Abantu abaningi beze esontweni babalekile, basaba ama challenges ngaphandle.
Bathu bahla kereke babalekile bathaba ni challenges.
A church is not a place to hide.
Asitulo motho ipata tenkereke.
A church is a place where you show who you are.
Kereke ke mo bontsha ngoro ma.
And mina chongo mpostolo wakho.
Solo ka mpostolo hawo.
I'm going to stir up the gift of God within you.
Ke tlo fudu ane ho ya modimo ka.
Fudu. Ke batla fudu wa ntheka haru we.
Ke funa go nyega se se to ka
rape.
O rape rape.
Ha ba pala bolo o ira he ka anoint.
Uma ukhahlele bhole ikhahlele nge anointing.
Uma ujima ujime mntana
ujima
ujime. Ujime but face the war.
Impa ube.
La mkutwa ke kirena. Mamele. Kira ti malake batla muyebali. Must go out there and conquer the world.
Hamba ngobe elise.
Young people. Let the Lord.
Bantu abasha egcineni.
You are not an island.
Awu isithingi.
Uzelwe.
Utswetswe.
Uno mama owa career 9 months.
Unale mailing aujara 9 months.
Uno baba wako.
Unale ntatuaha.
Your parents are not perfect.
Abazali bako abaku perfect.
Ageko umzali magazala umtuana.
Hauna mtuadia tuala nwana.
Wawa I manual.
Hono huwi manual.
Esandle nsaki yekuti.
Nitsong laha.
Afunde kuti okulise kanja.
Hore atla balor au rute joa.
Na ili verse ntana kusilfune. Children obey your parents.
Bantwana hloniphani abazali. Enkosini.
For this is right.
Kulungile lokho.
If you don't respect your parents.
Uma ungahloniphi abazali.
You are wrong.
Wrong.
You must respect your parents. For this is right. Verse number 2. Honor your father and your mother. Second word. Respect. Honor.
Uhlomphephe ubasebeletse.
Ungalali embedeni umama wakho alala phansi.
Sikaroba la bethe mewa hawo aroba la fana.
You must honor your parents.
Basebeletse.
Uma ubaba wakho engena endlini umama wakho ema sukume ngenyawo.
Andatu wakho akena ka
tu. Ubaba wakho yenkosi umama wakho yi queen endlini yakho.
Tate ke murena mewa hawo ke queen.
Verse number 3. Which is the first commandment with a promise.
Elimla wapele watsepiso.
With a promise. It's a command with a promise.
Kiki mulawo otsamandi tsepiso.
Lalele kahle mntana. Promises kaNkulunkulu singeke sifezeke empilweni yakho.
Tsepiso samudimi keke tsa phethala philo
bahawo. If you don't respect and honoring your parents.
How sa hlomphe batswadi bahawo.
ngashumayela la
ngarera mo
na profita la
ka profita mo
that God is going to bless you
kare mudimo tla hlonofa
if you are not honoring your parents
ba sa sebeletse batswa
ba promises of God
di tsebiso tsa mudimo
will not be manifested in your life
ke ketsa bona hala pfulomba hao
verse number 3
verse 3
so that it may go well with you
kuze kubuthe kulunge
and that you may enjoy long life
kuze kuthi ke ujabulele ukuphila kade
amazwi amugcina mntanami believe long
uma ufuna ukuphila kade
respect your parents
uhloniphe abazali
akukho la iBhayibheli lithi abazali bakho ba right
hauna mo bibele erimba tswadi ba right
noma uyazi ukuthi umama wamu
lanzo tsiba mme wa ka wrong
u baba wa muri
tatwa ka wrong
because you are still under their supervision
ngoba usekhona umntana
do it
yenze
mzukwana somdala
aso hudini
uma ke uyoqala yakho impilo
tswa he lo batla ya
yenza lento ofuna uye
uye sento ye u batla uye
kanamo uma uye waqala useyingane
impakulo wasana
sosekhaya lakho you always respect your parents
la so likai ka baka utla no ba hlo utlile dithuto tse monnate tsa ntate mo apostola ha re felle fela mo rena le mapaki a monnate sino bufakazo bo monnandi rena le mo tshaki yona go tswa ka mane ka Pretoria ya fitleng ile ngwana ka ha ro sidiba sena a mamela dithuto tsa ntate mo apostola aetsa ka tsona ka jeno ke yona o re tshwaretse ditaba tse monnate jwalo ka ha re tseba gore kerekena ga e hlononofatse batho ba baholo fela kule nkonzo akubusisei abantu abadala kuphela nathi singabantu abasha siyabusiseka ngokulalela imfundiso nenkambiso yaleli khaya akulalele nabo ubufakazi obumnandi bomuntu omusha uze ukuthi yena usizakale kangakanani empilweni yakhe akomamele fela motsha kyona o tswa ka mane ka Pretoria o re tshwaretse ditaba tse monnate o ko utlwa gore yena dithuto tsa ntlwena di fetotse bophelo ba hae jwang.
It's time for supernatural testimonies.
Muhimu malapemo bopaki ke mantletsetletse ka hare ho lelapa la tirano motho e motšha ke yona letlhakoreng laka le yena o re le nna ke le motho e motšha ha sale ke kena ka haro le lapale modimo wa ntlweni o entse mohlolo bophelong baka a butiki mang
e a butiki even sibisi
ho tswa kae
e ke tswa Hammanskraal
wow o na le nako e kae o tle mo kapa hona o tsebile ke reke ye ya tirano jwang
e ke reka tirano ke tsebile simolla ka 2014 e ba tsedi ba ka batsana ke reka tirano nani ke kena kereka ga ba zalwane ba mpotsa ka yona ka ra nga se kerekeng ya lena and then ka 2016 ka thoma tirano ka di 31 tsa January and then after 10 days ka tlhakana le ntate mpostola ko Thokoza auditorium ke ile ka train ka bona ntate after bona ntate ka se tlhokisa change ya tlhalonya ka go kena tirano
o ile ka tirin
e
Thokoza o lo bona ntate mapostola
e ke na le 15 years
o na le 15 o tlo wa kae ha maskra wa jwale bon mo ikwe na o shebile la pe how fit la ka ro la pa le nje ngo ba so khazile jwalo ka ho so boletse hore e la ba ha o qeta e la re ha o qeta o kopana le ntate mapostola wa re ha ke sa tshintsha tlalwana o hetsa itseng bophelong ba gago
e bophelong ba ka ne ke le motho e le goreng ko gae re gotse re le unprivileged so ntho o ne e limita vision ya ka ka bophelo ne ke nana ka bophelo ba ka bo slow bo stara so ka ra ke fitlha tirano ba nkhansela ka thomo feela sharp ka bophelo gore okay le nna I can do it in life and ne ke ira grade 11 ka 2016 ne ke ira grade 11 ebe ka khona lo fetsa sekolo ke ntse ke kena tirano
ah o qeta ho bua mantswe a matla o re no ikutlwa o le monyenyane because of bohloki ba lelapa la heno e tswe re na le batho ba batjha ba ikgellang fatshe ba ikutlwang e ka re ha se batho ba bang ba bona ba na le kgatelo ya maikutlo ka baka la maemo amalapo a bo bona o rata hore go batsha ba jwang
e ke rata hore e stata mo le moteng e tla dirano pele tirano tlo bona re community lo reng ha ona motho better than o mongwe
re uniform ha para uniform go bontsha re uniform ya on the same level ha ona motho mo better ona a leng kodimo ona a leng go fatshe ba botlhe re bana ba ntate ene re tsamaya ka mogau wa ntate
Jwale o qetile matric
ka qeta matric ka 2017
go etsahala eng gona jwale bophelong ba gago
e bophelong ba ka on Thursday this past Thursday ka di 25 tsa April ne ke graduate Bachelor of Education in
e nga thung bugeli lapha anga izwanga kahle e ka re muimo ha yu tlo hantle ore last Thursday
is Thursday
Thursday wa maloba mo
maloba
ore ka hoetsa jwa
ke ke graduate Bachelor of Education in Senior Face and Training in the University of Pretoria
hona le mo chairman ya dutseng fatshe ya nahana gore bophelo ba hae bo fedile because a sa gone o tswelela pele bophelong e mong ka baka la boemo o sebile a ineheletse notai e mong ka baka la boemo o sebile a ineheletse lefatshe e mong ka baka la bohlophei o sa bona gore e reketse magobonthithi ke etse magobonthithi a gore ke phele ke tshware batho pong o rata goreng go motšha eo
ke rata gore e number one nka be ke ira phoso ka mmotsa gore do it on your own cause holy one obviously you are blinded ha o bone
yes
and information ke yone e tlo tlang ya go fatlholola so ke ko kae mo ka kry-ang information e better ka thoma mo kerekeng if letse ga o sa tsena sekolo gole mo kerekeng o tlo tlhakana le social network ya batho ba ba tseneng sekolo batho ba e le goreng ba move ka pace different mo wena then o ka start o ba kopisa wa start o ba copa and you can copy dilo tse o ka kgone o di etsang tse ba di etsang tse right and o start o di etsa consistently o tla bo manifesta bophelo bo better for bophelo ba gago
wow ga re ketele he go tloga gona jwale go ya pele o batla go ya kae le modimo wa ntlwe
go tloga gona mo go ya pele ke batla go ba educator I want to build a network of entrepreneurs
yes
ke batla ba a multimillionaire
wow
not in rands in US dollars
in US dollars
and I want to be a billionaire when I'm 40 years
wow that's your goal wow muy bo paki bo mnate bo re tlisetswa ke ngwana bo rona mona modimo wa ntlwe o ya phela modimo wa ntlwe o na le matla a ke ke a ba o latlhe le wena mo leng teng tlogo o ya bitswa o sa buile mo gore network le batho ba leng right le batho ba leng right
o bo utlwile bopaki bo monnate boo ga se ena fela re na le batšha ba bangata ba nang le mapaki ke na le motšha e mong gape go tswa ka mane ka Thokoza le ena o re ntate moapostola ke fitlhile ka rosedi ba sena ke le ngwana ka mamela dithuto tsa gago ga ne re le mane botshabelo arena o ruta ka thuto ya batho ba batšha ka jeno ke nna yona ke motho yo motšha ke graduateile ke tswetse pele bophelong ba ka ka lebaka la o mamela dithuto tsa lelapa lena a ko mamele bopaki bo mmatla ke bona bo tlang ka motho yo motšha
It's time for Supernatural Testimonies.
Greetings to you all. I go by the name of Karabo Tsotetsi, all the way from East Rand, Thokoza region. Ke rata ong ka monyetla o ko o fumaneng ke le boentate mo apostola le teng ke tla hapape ke tlo lefa a little testimony about myself ho qala ha ka ho kena tirano it was back in 2009 at that young age ne ke sa tsebe hore eng ke eng and then ka kena ka ho tirano ya ba ke ya bona batjha ba participate hona le aerobics batjha ba bapala bolo ke di netball ke di gathi ke ntho tsena ka ofela ya ba le nna ke nka qeto ya gore ka moo ka go sediba se ke a dula ga se sediba fela sa pholo le sediba fela sa phunyeletso empa gapeape ke sekolo sa moya sekolo se e le goreng tse dingwe tsa dintho ka malapeng a bo rona ga ba go ruti tse dingwe tsa dintho re di rutiwa ka go kereke ko o qala ga ka he o rata kereke ya ba ke tsama ke reke ke tsama ke reke o fitlela ke be ke fitla mo ke leng teng anke ha pape ke leng ke he ka taba ya ka ya education ha ke qeta matric ne ke sa tsebo ha ntla ntle ke batla ho etsa but I knew very well that I wanna be somewhere in life one of the good days ke tlametse le nna ke re ha ke be ke emetse be ke phamisitse le lapaliso seriti sa lapaliso he selemong sa 2016 if not 2017 moketeng wa botshabelo ntate la ga ha yeme ka pelo se tshaba I emphasize that about education mantswe a ha ye ene le a re ngwana ka ha o fumana monyetla wa ho bala bala ile ya nshapa taba ye ho ba ne ke sa tsebe hantle ntlo ba ke batla ho etsa ka bophelo baka I then decided to go back to varsity ka register ka nka course ya 3 years in a BCom in economics and risk management ke qetile ka 3 years ele jwalo even though no na le mathata but I knew hore ke tlametse ke khutlele lengwe leng hoba ntho ya bohlokwa ele hore ntate mo apostola wa emphasize ko re rapele o tso seng o rapele mtsiare o buyela ha papa o rapele le mantsi buya thapelo ke yone re lwanelang ka go ntlueng jwale he ela ga ha ke qeta go graduate it was 2020 kana go tsa body covid eh ho no le buima ho ba ne re balla ka tlung a ke re jwale huile ha etsa hala go bena lockdown we had to re tse di assignment re tse di test le di exam ntse re dutse hae we will struggle ka data empa fela zang re like kiwe moya azang kiwe moya I knew what I wanted in life ne ka metse ke be graduate And by the way, I'm the first graduate ka lapeng leso. Another thing, not just to say hore I'm just a graduate ka lapeng leso. I inspired my big brother hore le yena ebe graduate. That means ke di graduate tse pedi now ka lapeng leso. Both with BCom honors. Ya re he ka selemo sa 2022. Ne ke sebetsa but ne ke se happy mo ke sebetsang teng. I had to make a plan. A ke re nna ke na le mo ke tshabelang teng ke tshabela sekolong ha dintho di ntshikela so that ke tsamaye hapape ke kgutlele on the drawing board whereby ke lo strategize ntate go ruta dintho tse ngata gore ngwanaka especially ha o le moshimane o tla tlameya o ipeye hantle mane o kophamise maetla o bonagale ha o tsamaya ya ba he ke o kgutlela ka sekolong I had difficulties the people that I was with ka classing ne bana le background tse di hantle bona when it comes to education why because back in after covid so na I had a difficult with this one module econometrics I would struggle ya ba he o fitla di exam during exams tsa june during the exams a ke tsebe ke le bontse jwang e fela he ne ke le number 1 ka exam econometrics topping class yaba he ho etsa hala mohlolo hape hape a ke tsebe ke be ke le mohlolo ka pa ile maswabisa june morning ke dula teng because of nirikeni school without bursary so many le na fela go romela chelte ya dijo ya re ha re kene jwalo ka june monga ntlo ke ha re tebeka ya ba he re ya tsala hape hape jwale re ipotsa dipotso ana re khutlela haye ka pagetsolla pele le sekolo ha tla ma o yetsiwe plan ntate o itsegetse di plan man o motho le di plan ha e ya sa sebetse bi tla metsa sebetse ha ona yengwe ya ba he re ya tsa ma remove re ya Sharpeville ba ile o ene ke kena sekolo Northwest University Val Triangle ya ba ya tsama ya Sharpeville. Sharpeville is like an hour away from school. I used to walk every day from July until December. Ne ke sa botse dipotso. Eh ne ke ya ke gathetse ke be khutle ke gathetse. Sometimes mo ke dutse nteng no data. Mara ne ka metse ke pushe di assignment. I knew what I wanted. Ka honors yaka. Now I'm a graduate in BCom honors in economics. So ke re nna ho wena motho o motjha le nna o mpona ka pere mabanta mabedi ha se ka go gata haka e fela ke ka thato ya ntate Modimo ha fela o beile Modimo pele tseba go tso hlohlo di achieve wena muhi he mo lapeng ha ona hana hore o batla o itsang nka nako o na ntwe ba nke self introspection nka nako o itseba o ipona hantle hantle ma ke eng ke batlang o itse and then you take a decision a ke khothatse fela motho motsha ke khothatsa ebile le motho mohulu a dutse nka go lapa education education ha itso fallwe wera o mohulu o munyani education ha itso fallwe ha ile go fumana monyetla wa go khutlela sekolong grab that opportunity o tsama o ile o bala and then o tsebo re lwana bophilong you gonna be something I know mo ke leng teng I'm an inspiration ko ba cheng ba bana le bona ha ba ngshebile ba bona hantle oh abuti ko le hon le rona re batla ho tshwana le yena jwale ka mantswe ao ke re ke a lebo
mohimo la peng jolo ka ha ke ile ka hlalosa na kong ya pele ka re ntate mo apostola jolo ka ntate jolo ka motswadi o re khothaletsa re le bana ba tirano re le batjha ka ha rolla palela tirano re bale re rutehe re tswele pele maphilong a rona o ya sikoquzela ba bompostoli singa bantwa batjha kule khaya le la setirano ukuthi kumele sifunde siqhubeke ngempilo zethu sibe nekusasa eliqhakazile re bele bukamoso bo tshabileng rile ra bona ha selemo se seqala ntate mo apostola a ketika bana ba hae ba neng ba sebeditse hantle sekolong ba santsane ba lo qala dithuto tsa bona dikolong tse phahamileng tertiary institutions ba santsane ba ya varsity ra bona ntate mo apostola a fana ka dimpho ho bana ba hae ba neng ba sebeditse hantle e le tsela ya ho ba kgothatsa e le tsela hape ya ho ba bontsha bohlokwa ba thuto simbonile ba bompostoli esibonisa singabantu abasha ukuthi kubalekile ukuthi sifunde singabantu abasha dikhwedintsa ufita asilimo sesiqala rine ri limani Senegal montate mo apostola aninga fa batsha ba hai dimpho hore ba santsana ba lo qala dikolong tse phahamileng ba lo ntsetsa dithuto tsa bona pele le bona ba be le seo ba qala maphilo a bona ka sona ba santsana ba lo kopana le ditlhaselo dikolong mani ka ntle ka mani ba santsana ba lo kopana le batho ka ntle ka mane ntate mo apostola a re ke ena mpho yo ke lefang yona le le bana baka gore tsamayang le lobala wathe hambano ba bompostoli niyo funda ngoba imfundo iyo nivulela iminyango ebevalekile ako shebe tsena tsene ndietsa halamane ka haro Senegal mo ntate mo apostola ane a fa bana ba haidi mpho o seke wa sutha mohimo lapeng
kire bana baka ne nka thabela hore sena seo ke setsang ebe bazar empa ke re ka ha sentho e hlophisitsweng e tswa pelong ya lerato fela ho thusa ampe re thuse ba nang le distinctions ba le mo sena ba yang sekolo e seng ya reng ke na le 2 years ke dutse hae le bona tla re bakela mathata ne re re bana nako e tlang leadership ya kereke e tla dula fatshe re ntate mpostola o tlile ka ntho e ntle a re e manageng hantle gore e tswele pele ntho ena e seka felela ka nna kereke ya tirano e be na le dibazari tse e di fang ma-student a leng teng ka gara kereke ke ipiletsa he bana ba ka ga o hloka tseba gore ba bangata batho ba hlokang re thusa moo re ka kgonang go thusa teng fela ke takatso ya ntate moapostole ene ke a utlwisisa ga batho ba utlwa bohloko ke ka baka la gobane re na le ditlhoko tse ngata re le bangata mme go ke kwa thusa batho kao fela ka nako e le nngwe ena e tswa pelong ya lerato jalo ka motswadi ke a ipiletsa go bana bana se ke buisane le bone tertiary university technicon high school we lo kopana le bophi bophelo bo sa botsebe ho hang en re ho bona o ska le bala metheo ya tirang hona le boitshwaro bo bo be ba di university bo bo be ka tsile makatsa ngwana o tseba ngwana ke na sekolo a the ngwana sa nyetse university ona le mohlankana dulang le yena selemo sa pele sa bobedi ngwana a ntse a tla gae mo e se e le mme universityng jale universityng a ona motho a o jetse a o kgalemelang o iphelela ka mo iphelelang ka teng ke a ba kopa bana ba ba re emele gantle ba e tshware tirano ba boloke sephiri sa ntlo eno ka go etsa jalo ba tlabe ba ntlhomphile ebile ba re ntate moapostolo se ka gaotsa go etsa ntho e tshwanang le eno ke a jala go bona mohlang ba qetang universityng kere ba seke ba e lebala kereke ya tirano ba e gopole kereke e ba gagele batswadi ba bona matlo ba ba rekele matlo ba ba rekele di-furniture matswadi ba bona bane re tswa malapeng a futsanileng ga ba qetile ba re jwale ke gutlela tirano ke le o kenya letsogo kerekeng ya tirano gore e tswele pele e thuse ba bangwe gape ka moka ke motlotlo ka batswadi bana ba nsupportileng ke a le leboga gagolo bana baka
ai nna nka tsho gore re na le moetapele wa mannete go bona ka dintho tse re di etsang gore ntate moapostola tsa re tsamaisa tseleng ya nepagetseng gobane ke a opola gore ga ne ke le monnyane ne ke rata go shebelela ke shebelele ntate moapostola TVng a re o itjwetsa gore you are untouchable you are dynamic so ga ne o le thata ne kile ke itjwetsa ke re nna ke ngwana ntate moapostola I'm unstoppable I'm dynamic gobane last year di-challenges di le tsa bangata batho ba bua dipuo go nna ba re ai wena fakazinako wa gago e fedile ke rae nna ke ngwana ntate moapostola ke re nako ya ka ga iso fele ke re kgwana ebile ya modimo a tletsa tse kgolo di maphelo ba ka so letsatsi le la ka jeno ke sa rata go leboa ke re ke a o leboa ntate re leboa golo ka dithuto tsa gago tse ntse o re fa tsona ka guidance ya gago go a bonagala gore e re isa kae and-e go batho ba batšha ba ntseng batla ka mora rona ke batla go tsho gore le se ka tshwana le rona mara le fetelele le tse go feta ka mokgwa rona re ntseng ka teng gobane gobane re na le moetapele ntate moapostola wa re thusa golo ka support-a bana ba gae le lona materano ke sa rata go leboa ke re ke a leboa gagolo ga le ntse le support-a ntate wa rona gobane goja e se ka lona e ka ba dintho tsena ka go fela di sa etsagala so le ka jeno ke re ke a leboa gagolo ke a leboa materano le tswele pele le le materano ne ra tshepisa ntate moapostola gore ga re fitlha re tla tswela pele re be di-ambassador tsa gago re tla tswela pele go represente gantle the way o re representileng gantle ka tennoje ga re no port
ke o tlhomphile ntate wa ka ke ya leboga ga ke na mantswe a mangata mara ke ya leboga pelong ya ka go tletse o tlholega ke tlholeile ke mogau wa ntlo ena ke ya mo lebogela fa kase ke ya leboga ntate moapostola seo se entseng ankebe ka se lebala legale
ke mme Ntombizodwa Mana mme wa Mpumelelo Mana ke rata go leboga kereke ya tirano ka seo nketseditseng sona ngwana ka o fitlhile mona tirano a kula ga na tala matric e le motho a kgathatswang ke tlhogo ka nna ka kopa dithapelo ka kerekeng ke rapela le ena rapela le bomme ba nthapedisa o ne a sa phela ka letswae ne ke o sebedisa letswae metlhe le ntlhele fela seo ke ratang go se leba gagolo ke ntate moapostola ka seo a se etseditse ngwana ka gore a kgone go mo fa tšhelete ya gore a lo leka bophelo ka ntle a lo tala bophelo a tsebe gore le ena gore o itshebeletsa
ka lebitso ke Mpumelelo Mana ke tswa ko Virginia City Church ne ke etsa matric wa ka selemo se fetileng pele ke fitlha ko matric ne bo grade 11 gale ke le ena a ibile below average learner ne ke sa tholele di marks tse impressive ya kalo empa ma teacher ana dula are o ngwana ya bohlalo ngwana bohlalo mara nna ke sa e bone ntio ho fithlela ka tsatsi le leng ke tlatla kirekeng ga ba ka kirekeng re gothaletswa ka ho kena sekolo re gothaletswa dithuto tsa rona ya ba ke a qala ho tshintsha hanyane hanyane ke gothalala ntho tsa ka tsa sekolo ke gothalala le kireke ya ba ha ke fitla matric ngwa ka ho tloa term 1 ka ke qala ke performa hantle se ke hlella di top 10 tsa sekolo no tsenana ke passetse matric wa ka hantle ke na le distinction e 1 ke na le points tse 37 no tsena ke enrolled in Central University of Technology Maobane ke thotse offer from University of the Free State be ke fidile ne ke thotse ya University of Fort Hare empa nna ke ikgethetse ho ya Central University of Technology ke rata ho leboha ntate Mapostola ka dithuto tsa re tsamaisang ka tsona le boetapele bohle bo ka ra kereke ya Tirano le tsohle tseo ba reetsetsang tsona le ka matsatsi a mang re nahana hore ba strict haholo rona kapa ha ba batle gore re be batjha jwalo ka re le batjha empa ba re tsamaisa tseleng tse lokileng tseo tlameng re di tsamaya jwalo ka batjha ba Matirano so ke leboha ntate Mapostola ka tsohle tsa re tseditseng tsona nno tsenana re kgonne ho thuswa ka ditšhelete re thotse ditšhelete gore re qalle bophelo ha re ya universityng ke ntho e dikereke tse ngata di sa etseng empa ka ra kerekena Tirano nthwena re e bone re qala o e bona ke mohlolo o moholo ebile ra leboha ra ananela matlantate ke bophelo ke a leboha.
Dumelang ka lebitso ke nna Palesa Nkwe ke ne ke tsa matric ka selemo sa 2023 ke tswa ka gare motle wa Bethlehem re tlile ka gare provincial gathering ka gare Senegal re ne re tlile mohlankano wa Modimo yo a re tliseditseng dimpho ka morago re pase matric wa rona ke thotse distinction A1 ka hoo ke re le batlang ka mora rona ba tlo thuswa ke rona re tlo e phamisa Tirano ke a leboha.
Mina nje okukuzelelana ngikubonga kakhulu kibonge kakhulu kuhloniphe ubaba kibonga kakhulu usiswa lenzele inkani sethu ekuyibozona ebisenzi imetric kunyaka odlule abaningi bebengenalo ithemba lalento ubaba ayikhulumayo ukuthi ufuna ukusisa kakhulu inkani senzi kahle mina ngibonga kakhulu ukuthi usiswe bengalindele kodwa injabulo yami inkulu kakhulu mse kubeka ukuthi leyo leso sipho bona isipho singakanani and ngiyazi ukuthi isipho esiwenza umehluko kakhulu kwizinto ekumele ukuthi basithole mayelana nokufunda imfundo ebalulekile kakhulu kubantwana bethu kibonga naye umntwana kokusebenza kokuyikhandla kuba maye ngabakasanga asebenzi kokuyikhandla ube ngeke afike kulesi simo afikele kusona isiwathola nalesi sipho isiphuma kubaba.
Sanibonani, mina ngegama nguNkululeko Ngcobo iqhamuka eHowick eKZN inkonzo leno iTirano ingisize kakhulu ngoba ubaba umphostoli njengamanje usanda kusiza nje ngokusponsorisha ngemali ebikwathi ezosiza kakhulu ezifundeni zethu njengoba sihamba siya eTheshara lana esontweni ngifike ngonyaka odlule ngoSeptember ngilethwa uyena ubaba wami ngiqala nje ukufika ngathola ukwamukeleka kahle ngazizwa ngisekhaya kanti futhi nami ngiyafisa ukuthi ngilethe abanye abantu abasha abazojoyina la esontweni ngoba ngibonile ukuthi lana kusekhaya futhi kufudumele lelo iTirano ingisize kakhulu njengamanje ngoba sengakwazi ukuthi ngiqhubeke nesikole ngingena ukukhathazeka ukuthi ngizodlani ngizokhokha ngani imali yerent nencwadi ukuthi ngizothola ngani ngoba yonke into manje belula. Ngiyabonga.
Wow, muhimo lapeng ke a tshepa ro hlonono fetse lena ke hlonono fetse mo ke lenteng ke ditaba tse monnati nnati tsene di tlisetswa ke lenane ho la ka jeno ngibusekile mina ile ndaba zohlelo la namhlanje ungahambi evikini elizayo siyabuya futhi sokuphathela indaba ezimnandi ezizokubusisa ezizokhulisa empilweni yakho ke rata hore muhimo lapeng jwalo ka ha ke ile ka bua rona re le batjha ba Tirano we are going to stand for this church rona re tlo ema le kereke ya rona ba buang ba bue ba se bamba sebe rona re mamela thuto le tsamaiso ya ntate Moapostola yena ke kereke ya bana ba maAfrika re le batjha ba Tirano ha hona moriang we are here to stay yena ke kereke ya bana ba maAfrika ke kereke yeo rona re tsebang re le batjha ba ntate Moapostola ke kereke yeo re hulelang ka ro yona ke kereke yeo re ka thabelang bana ba rona ba hulele ka haro yona ka lebaka la molemo wa dithuto tse ntle tse o rileng ra di fumana le khudiso ye ntle ye o rileng ra e fumana ka ro lapa lena hopola mantswe ka pa thuto ya ntate mo apostola ho rona re le batho ba batsha ho re hlompha mme le ntate ba o tswalang ho re o tlo tsebo phela o hole o yekelletswe ditshutsa tsa o phela lefatsheng ke fihlile qetelong ya lenane ho la ka jeno mohimo lapeng bekeng e tlang re ya gutla hape same time same place.